Yaba fwetu.
Ekusei, wena phunga lenja, stintingi, spukpuku, sama.
Yazi ukulunga usenze iyoyoyo sometimes. Hmm? Ukulunga nokukhula. Hmm? Nokuhluzeka la. La. Usenza sibukeke sengathi siyiyoyoyo. Hmm? Nokungena donsi kuyatingela manje lapha kimi. Akho okunye manje kungizela ngenombolo. Correct inombo yini leyo? Ubani yena lo? Unamakhizana amangaki ebusweni? Ubani yena lo? Ubani yena lo muntu onama insects? Hmm? Buso bunbu nalobo unama insects wana mfana. Uyangazi mina ukuthi ubani mina. Lalela mfana kuhlalwa ngamagunya la. You understand? Yeah. La siyashaya. Ngizokubonya mfana wami uzokhala unyaka wonke. Ngizokusha mfana wami uzongifonela everyday. Ubonga ekuseni. Ukushaya mfana ngizokusha mfana ngeke uze believe like never before. Ngizokuxhasa. Ngiyikhikhile iviti mfana mina ngiyirevari ingozi the danger insimbi the iron, i-metal, steel, stainless. Be careful. Uzoba neproblem mfana ngi-accident. Ngiyingozi. Hamba uyodlala nabangani bakho pheqana nabo. Ngiyazi lapha kimi. Ngokushaya ngapha ngishaya ngapha kwesigubu sesonto. Be careful. Bani yena lo?